Abahlali baseBhizana bebecosha amaphakethe e-rice, ushukela kanye nobhontshisi emva kokuwa komthwalo we-elolini. Amaphoyisa aseMpumalanga Kapa athi iqulu labantu livele lathukuthala ngesikhathi ibhakhi lenkampani yaleli loli lifika lizocosha okuyile. Bathi kube nokuhilizisana okuphenduke udlame. Amaphoyisa athi aqale adubula izexwayiso kodwa agcine sedubula ngezinhlamvu zangempela. Kushona abantu ababili kubalwa noSilindile Shusha obeneminyaka engu-18 nayo belibangise kuleli qulu.
Bekuphela kwakhe yena ngumfana manje kusela amantombazana amathathu kuphela.
Abantu abayishumi basesesibhedlela. Oyedwa wabo umfanyana oneminyaka engu-8.
Benime pha imithi yini ipolisa laselandikhomba bengani noba likhombe ba landubula emlenzeni.
Amalungu omphakathi athi amaphoyisa yiwona abahlaselile. Bafuna lawo maphoyisa abandakanyekayo kule sigameko axoshwe emsebenzini.
I'm asking, you're not tired to kill them. Now you want to kill me. He say you must move from there. And then he say I can shoot you. I'm saying must shoot.
Uphiko liphenya ukusebenza kwamaphoyisa iIPID isilungenelo loludaba. Sebezophenya ukuziphatha kwamaphoyisa nokuthi loludaba balisingathe ngendlela na.